That's how ATM was created. It's a tool. Yamakholwa nenkosi uyofika eParliament. Look at indlela eInkosi ezijongelwe phansi ngayo kweli lizwe. Aba bantu sithi ngabanini bomhlaba. Kude kubebhetele uceba kunenkosi. Ngokwezinsuku siya kuzo sengizababhetele no-ward committee kunenkosi. Because abo bantu abajongelwa ngantweni. Abantu abazawuhlala kwezasihlalo forever. Kodwa bajongelwe phansi ngabantu abazawuhlala for 5 years kuphinde batshintshe. Abefundisi abazonto kurhulumente sikuye. Uxola uba ndindithethe ngalo hlobo. Ndinike iversion erayithi. Xa uzawubizwa ungumfundisi on an official occasion kamasipala ubizela ukuthandaza. Nakarhulumente ubizela ukuthandaza wawuphinga ukuthandaza kuwehlala phantsi. Usiyeke senze as we wish. Noba ngaba emthandazweni wakho ubanikile iguideline, loo guideline iphelela ngelaa xesha ubuthandaza. They do as they wish. Uba ngaba bekungenjalo ngekungenje kweli lizwe.